Thank you. aga chusa aga dungi aga banga ide chiki se go chu kaga chu go chu bai de chiki no sai de chiki ni bo chu bai be chiku du gu go ide aga chu gari aga chu bai ba de ba chiki so gu gu aga chusa aga dungi aga ai baby oh tu dai si aga chu gai mi ai de aga chu
Got it. Ah no, no, no.
Da 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 da
Thank you. ma ki ki ko ku ku ma pakata ta kai. You're all dead.
Bravo Ciro, bravo, 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 bravo.
Thank you.